Masijongeke umzekelo wethu namhlanje. U-f of x ungubani? U-f of x xa sithi ulingana no-x squared udibanise u-x uthabathe u-6 yonke loo nto uyothini uyohlulahlule ngobani ngu-x uthabathe u-2. Ngoku ke into esifuna ukuyazi ukubana u-f of x wethu usondela kubani, ithini ilimithi yakhe xa u-x esondela ku-2 yena. Siyayazi ke into yobana sathi siyikhangele njani ke loo nto, kuba kaloku sithi u-x usondela kubani, usondela ku-2. Ngoku ke uzawuthi uqaphele ke uba u-f of 2 ithetha ukuthini ke loo nto. Ithetha into yobana xa ubeka u-2 endaweni kuka-x izawuba ngubani. Sathi siqaphele ke into yobana sizoba no-2 uthabathe u-2. Masijonge ke u-f of 2 uba ungubani, kuba kaloku sizoba no-4 umdibanise no-2 uthabathe u-6. Loo nto ke izoba ngu-4 plus 2 ibe ngu-6, uthabathe u-6 ibe ngu-0. Ukanti ngasezantsi sinantoni? Sino-0. Uyaqaphela into yobana into esiyifumanayo ngu-0 umohlulahlule ngo-0. Loo nto ke yinto etheni? Engekhoyo. U-f of x wethu akafumaneki. Ngoku ke into ezathi siyenze, sizathini? Siyenze ntoni? Sijonge into yobana kule function yethu okanye u-f of x wethu singakwazi na ukuba simbhale ngolunye uhlobo. Sijonge into yobana ikhona na into ezosusana okanye sibone uba xa siyibhale ngolunye uhlobo olungcono kunolu silunikiweyo. Loo nto ke kukusimplifya. Uzawuthi uqaphele ke uba ngasentla sino-x squared udibanise u-x uthabathe u-6. Siyazi into ekuthiwa ukufactorize uba kwenziwa njani. Ngoku ke ngathi siyibhale ngolu hlobo sithi ngu-x uthabathe ubani? U-2. Uphinde umphindaphinde ngo-x umdibanise nabani? No-3. Kuba kaloku sifundile ke ngaloo nto kuthiwa kukuthiwani kukufactorize. Izoba ngu-x umdibanise no-3 umphindaphinde ngo-x uthabathe ubani? U-2. Siyaqaphela ke loo nto uba uzothi uyohlulahlule ngobani? Ngo-x uthabathe u-2. Ngoku ke sinantoni? Sino-x uthabathe u-2 ngasentla nangasezantsi. Siyamazi ke uba u-x akufunekanga abe ngubani? Abe ngu-2, kuba kaloku sibonile into yobana xa u-x elingana no-2 sinantoni. Ngoku ke sishiyeke nantoni? Sishiyeke no-x umdibanise no-2 kuye namphi na ke inani lika-x, kodwa akufunekanga abe ngubani ke u-x? Abe ngu-2. Uyikhumbule loo nto, ibaluleke kakhulu. Ngoku ke singathi sikwazi ukukhangela ntoni ilimithi yethu. Sithi yintoni ke ngoku le? U-f of x wethu ulingana nabani? Ulingana no-x umdibanise no-3. Xa u-x engubani? Xa u-x engenguye ubani? U-2. Okanye ke ungaphinde uthi ayinaso intoni? Isisombululo xa u-x elingana no-2. Ngoku ke xa sinikwe yonke le nto siyamazi kaloku u-f of x uba uyile nto siyinikiweyo apho sigqiba kuyibhala ngoku. Ngoku ke sikhangela intoni? Le nto kuthiwa ilimithi. Ngoku ke singathi siyijonge ngokuthini? Siyijonge kakuhle kwigraf le nto yethu. Kuba kaloku siyathi siyibone le nto sithetha ngayo xa siyenza kwintoni? Xa siyenza kwigraf. Nanku ke u-f of x wethu y ulingana no-f of x. Sibe no-x axis. Ngoku ke igraf yethu into enjani? Siyazi ke into yobana u-x ulingana, u-f of x ulingana no-x plus 3 xa u-x engalingani nobani? No-3. Siyayibona ke into yobana yintoni le nto kuthiwa ngumgca onjani ongqalileyo, si-straight line. U-x plus 3 xa u-x engongubani engalinganiyo no-2. Siyayibona ke into yobana kulaa ndawo xa u-x elingana no-2 asinaso isisombululo sokwenza ntoni? Sawubeka isangqa esitheni esivulekileyo. Siyabona ke umgca wethu ongqalileyo, le nto kuthiwa si-straight line. Yiloo nto ke uqaphela into yokubana sinantoni? Sinesangqa xa u-x elingana nobani? No-2. Kuba kaloku sithe asinaso isisombululo, esisangqa sethu sitheni? Sivulekile. Ngoku ke masifune ke ngoku le limithi xa u-x esondela kubani? Esondela kuthu. Masiyijonge kwintoni? Masiyijonge kwintoni? Kwigraf le nto siyithethayo. Xa u-x esondela ngokusondela kubani? Kuthu, usuka kweli cala lingasezantsi lincinane. Xa usithi umzekelo uno-1.7, sizathi siqaphele into yokubana u-f of x wethu uphaa kwezaa ndawo. Xa usondela ngokusondela uye ku-1.99, u-x uzoya esondela ngosondela kubani? kwelinani eli sathi silikhangela uba ngubani. Ngoku ke masijonge xa usuka kweli cala lingasentla, xa usuka ku-3 usiya ku-3.1 3.0 uye usondele kubani, ku-2 2.1 sijonge uba uzasinika ntoni. Nangeyaka uzasinika eli nani. Xa usondela ku-2.01 uyasondela phaa kubani, kweli nani elinye besilibonile xa usuka phi, xa usuka ngasezantsi. Ngoku ke ungayijonga naxa usijonga kweli cala kule function yethu, xa usuka ngasentla naxa usuka ngasezantsi. Makuthiwa usuka ngasezantsi uya kwintoni, kwinani elinye. Ngoku ke ngubani elaa nani, siqaphele into yokubana leli nani lingubani, lizoba ngubani, lizoba ngu-5. Kuba kaloku xa usithi u-x elingana no-2 umdibanise no-3, siyaqaphela into yokubana izawuba ngubani, izasinika u-5. Ngoku ke ungatsho ukuthi ilimithi yethu okanye umda wethu xa u-x esondela ku-2 macala omabini, kuba kaloku likunika inani elinye, ngoko ke ungathi ilingana nobani, ilingana no-5. Ngoku ke singayenza le nto nangantoni, nangecalculator. Nantsi ke icalculator yethu, siyijonge into yokubana ibunyani bayo bungakanani le nto besiyenza apha kwigraf. Nantsi ke i-function yethu, kuba kaloku siyetha sayithini, sesayiyenza yayo into engcono, kuba iyafana nale yakuqala, kuba sitheni kaloku u-x akufunekanga abe ngu-2. I-function yethu ingubani ke, u-f of x wethu ngu-x plus 3. Masuke ke ngokweli cala lingasezantsi sibe no-1.9999 umdibanise no-3. Sijonge ke into yokubana, sikhangele into yokubana uzasinika bani. Uyabona ke into yoba usinika u-4.9999999, usondela ngokusondela kubani, ku-5. Ukanti ke xa usuka kweli cala lingasentla ube no-2.000001 umdibanise nobani, no-3. Uyaqaphela into yobana sino-5.000001. Loo nto ke isondele kakhulu kubani, isondele kakhulu ku-1, ku-5. Ngoku ke le nto, zininzi ke iindlela zokwenza lo imibuzo efana nale xa unikwe ii-limits. Kodwa ke izathi sichazi into yokubana isinika bani, isinika u-5, kuba ungayenza ngegraf uyenze nangecalculator. Enkosi.